zipigo ya boguli jesu jesu atambulalu ya ngolwa bolonse milimo mi watu angu kwa shabajete jesu wazi ya nai pego ya boyonse
ela uyanda gumuletela chayanda gumwambila mwamina gupa moyo wangu zena uyanda gumuletela chayanda gumwambila mwamina gupa moyo wangu
mbali kwa wapi kwa gaiwi mujete wabona zipiku ya boyonse ibotu elio waga yanda ikutola jipego pesi kunyina njo tisi kumutolela
ela uyanda gumuletela njayanda gumwambila mwamina gupa moyo wangu zena uyanda gumuletela njayanda gumwambila mwamina gupa moyo wangu
Tola kwendichi si moyo wangu muli Jesu wa mwambila utajitichisho nto Yonse ibo tupe si jagoji la inda
Ela uyanda gumuletela chayanda Gumwambila mwamina gupa moyo wangu Ela uyanda gumuletela chayanda Gumwambila mwamina gupa moyo wangu Ela uyanda gumuletela chayanda Gumwambila mwamina gupa moyo wangu Zena uyanda gumuletela chayanda Gumwambila mwamina